hapa. Simba kaiba, akatandika bunduki, golikipa kajaribu kudaka ile. Maini, Bandama, Utumbo, vyote vingesambaratika. Tungempoteza kabisa, angepotea kabisa, angekufa ile. Mume alibakaka, anasemaje? Amedive, angesha kufunja nyonga. Moja on scoreboard.
Mohamed Hussein Zimbwe Junior.